to gima ji penjo tania ni nyaka ne wach ni chakre owinjo kiwacho ni nyithindo kata room ni kende ne nigi nyithindo 158 kuom nyithindo gi chieng mane gino timre ni wacho ni nyithindo 16 nowang mokinyal ng'eyo kinya kata kama giwange no kinyal timang'oa mani winjo kiwacho ni koro idwaro ni mondo pathologist obi otim DNA mondo gene gin nyithindo mage sani koro wawuoye nyithindo 21 mowito ngimagi ni winjo ka chieng mane gino timre ne nyithindo 70 manolal bang'e ni winjo ka giwacho ni koro namba mok ginyal account en 58 nyoro nokang'e mondo ang'e na dimo
sati
e. Koro yudo ka kata mae ka koro kata nyithindo ginyal account for mara ariyo king'iyo ripode mwawachogi achiel kuomgi ni wacho ni dom ka dom nyaka bede gi matro to kane ing'iyo kane maji ni ochakre wacho ni maji ni nochakre saa 5 otieno ing'e ni maji ni owang' nyaka kabiro okinyi iwacho ni fire engine mokwongo ne entiere 9.8 kilometers kama ne gino timore kane fire engine ni ochopo gi obedo overwhelmed giwacho ni koro gikwayo machielo mane wuok 50 kilometers kabiro koro nyaparo ni kane girito machielo ni obiro 50 kilometers makoro jogweng ema koro tem to jagweng ang ni tim golo mach nango koro yudo ka kata response kende ido gi penjre ni county government nitiere school owuon achiel kuom reports madware ni safety mar mach fire extinguishers onego bed ni nitiere school nyithindo onego bed ni timo negi training mar safety nyaka bed gi regular checks ma sirikal timo mang'ini to skundni be safety measures monego bed ni nitiere school be timre koro an mano be duogo tenre gi jo quality assurance nito be onego gimiwa report nito skundni notim ne quality assurance karang'o mogik to skunde mani around kanyo notim negi karang'o mogik ngech ma en gima onego bed ni en continuous process matimre e country mzima koro kata ka giwuoye ni magi gik manyaka ging'i nyaka wang'iye ripodno nikech wanyayudo ka maybe kata